drinketi akom finfin mantam akohye apofofo ene wode ate wo mo anim se wo mo nyen santwerefo nhiamu na wo mo so nkekangum se ma supreme court no enyi voter id card ne birth cert ne nto nche esan so akoye ne sa wo mo apofofo no e wo mo nkase wo mo nya enye manfa media dance ya mien twere wo mo din emfa nko electoral commission krata anmu na se enhia mu no a wo mo kokoye ye ne bra na owura se edunketi e kasa wase no woni apofofo ne kokwo mu enhia mu no di wode to wo mo anim ebini
Assemble koko to ubeka se beye contempt. Let you say assemble da hon. Wako kan se assemble no.
We deep him, we deep for.
And sana court na kubia. So, ena de ye bi se mu, obi a ni wo be deep for, obi a ni wo be deep him. Hey, ade a se mra no won che che se de mra no asie sitie. Enti obi a e wura wura se ubeye contempt, ubeye contempt a obwa. Assemble we contempt bi a. Enti press conference bi a mo pese mo ye bi a. Mo be timi aye. Say me anya NDC press conference anya MPP press conference yeah afare for nipa dodo say ye ni Ghana card nso ye voters ye card ye ni passport nso ezi electoral commission onya nshiche say ye nyina ye benya kwanya na ya control abani bi asemansa why now then no contempt oy MPP ni no ye fare ni na oni card ya say on to abani bi oy CPP ni no oni bi all to bi eti we nya ndisi asem we nya mpipi asem e ya de a mo ko apre se ye ya dwuma ye no ye ni we ye ni we enti ye hwe ye Ghana fo enti uka se Ghana fo ye koto aba na so wu yi ya firi mu a ye mpene eno anu
ori e no de kan ho se nya press conference nko anu mbetimi aye e kwankwo fro mbetimi afa so ne se nipa bi pekro mo mo abo a wo mo ho anu na wo mo ntre wo mo nsem no mo fo mo nsansha se de fre no petition yi bi ne no so wo mo de nam ekyre na wɔn betimi di akɔ radio so nyina ma ɔmanfo atibi ɛne wɔde sii so sɛ atɔyɛ mantam kura ne yɛne nipa binom akasa ama saa petition wɔn mo twerɛtwerɛ bi ntubo nsa abatoɔ mpɛsɛ biara so nipa bɛɛ wɔ ha wɔn mo de petition bi ɛbɛba abɔ nkyɛn
ebi wɔ hɔ kora apart from press conference ebi tumi ka yɛ ho bom ɛma yɛ sensan mu din na yɛde kɔ court sɛ nipa baako kura tumi de kɔkɔt sɛ meyɛ ghanani bibi bi akyɛ sɛ meyɛ ghanani yɛ no constitution no se wo a wo maame ɛne wo papa firi ghana woyɛ ghanani anaa baako kura firi ghana no woyɛ ghanani enti me maame firi ghana me papa firi ghana ba meni passport meni ɛna mewɔ ho kwan sɛ meto aba yɛse yɛ maame nto bi enti mede aba kɔt enti sɛ electoral commission ka sɛ ɔkɔ so atwere di no na ɔmame twere ɔntwere mede a kɔɔto mfa injunction to so yɛde bɛto so nnipa baako koraa kɔ a yɛde bɛto so enti yɛnam nnipa no bebree ɛyɛ ahoboa western region wɔn mu gu so a wɔn yɛ ɛyi constituency bia nnipa bɛyɛ sɛ 100 a wɔn kuta voters ID card a wɔn ni Ghana card wɔn ni passport yɛde abaayi nkɔ kɔɔto sɛ ɛsɛ sɛ yɛtwere wɔn di ɛnti saa de ntwɛn no ɛsɛ sɛ ɛkɔ so.
Nenono wo se de wo monye no na wo wiye no ene wo de to wo anim se sekoba so wo moye nsantwerefo nhie mu ana bibi ete sa ebinu mo so nkyere se wo moye ganafo na wo mo akodi aman foforo so na ene so ayatoto bodamu a wo mo ntimi mmai na se electoral commission ne ka se wo twere din foforo a na kyese wo mo card dada ne beka wo mo nsem wo mo nya kwa no mo de abeto aba enti ano so ya wo mon kama ne mra bonten na manfo enhunu se eni kwa se electoral commission etwire din foforo
ya de ano so de ndie em se de wo kan no ya kan wo kan enti wo so kan bia wa se mo wa kan di se wo mo achi e beti ni akoledu so se ya de ano eye less than 200 wo se unti ni trade na ne ya atra 14,000 ha na obe trade ni enti asie both asie enti speeches no bi ayachi ebi o ho ebi ho aye de be ko radio so ama wo mo abo ye hu se mo so moni abe ni nyina so e be boa mo be press conference ya mo send back so say wo se central ne western region afar for no do do pa wo benin makoshia wo mo say da be prepare wo benin enti se border ya close wo mo dream ma metre wo di obi so akoko otokro ya ma koto akase gana ni bia wadi mfie du motwe na se twa enti wo mo ati agrochi kura enko hwehwe wo ni ntwe wo di koto kro ya enti se also ko ne na akase mete ai munkofo amu outside wo beti mi asuma se mu obi ko jia wo na mu enko enko koto se me ya gana ni mete agricos koto chere se ba bia gana ni tie bia no enje di me so mi din wo register mu dada e na wo tu agu na wa close border se mi ntimi ma me twere mi di enu nti e ba sa e beti atia me fa ho nti so nti court on fa injunction ya de beto so je se di ntwe no so ntimi nko so nti akwai bebre wo ha wo beti mi afa so a e beti mi a solve problem no e de amaye nyira
na je se o re se edu nkati akwan a wo fa so a na wo tutugu nipa bi aso mu se de e be ya wo mo be ba abo nti abeye dede egu electoral commission so ameji ntwere de won twere kra no enu bi na wo hye mfimfim mantam apofofo a no wo ma wo mo apo a wo mo befa so na wo mo ababo ntia abekekansem se de ebe ya wo manfo wo beka se electoral commission kra wo kyere ne ho na wo kwo twere din fofora apofofo ne ade nya kwanya entwere wo mo din se enhye mu wo no wo mo ye ne na wo twi ya hyase enra enwumre be sabre ena mpa apofofo edi wo se ye woyo ena wo mo friends entwerefo nhie mu na tie ensam no a wo mo kan ye no ena oru ase edu nkati ade ye no a wedi kai ye ate no openi Francis Adams ede kasa a ede ma apofofo no wo mfimfim mantam mu
emfarefo nyema bi rekodo wa Ghana ya dwino a ye ntase
abo
nyana sama yire de oye nyana ma me je mensa a oje abotodon
abo
yeti tia yifipumba bia yase mayabata yine wose waje passport ene gana card ene waje botu aba mfarfo 2002 ene ye 2 million sisa mi yule kase ye yova 3 3.5 million woko salai ye mududuala baye 2% mpo unyi passport Gana card no so abra wa yen ye kwa wa wose ye mfarfo ene wusunsuni han nse duduara ye nya kala card ni bi nse na me yuru kase mfarfo aya faradom ye ne mesiafo ye ne ma dudu na ye wunyi passport wunyi gana card nse ye pri bi sene de dada do na ye tia no ye nya gana fa se ye gana fuda ana ne ye sra abana wore ba kire no oye card ne ye dutu aba idi yi ye man payin Oye akufado anye jo mama bepe msisi ano ano na yen frofu ya wa yarboto aban ana so yerbe chew yidin na so se unte na se mfarfa yen an chew ya yabe chew yidin na so won kama yen kwanyi gana card anye passport da gana komi asumdwe ni mbabu ayan so yen ya ma na yididim yetam ya sanchim yintum yen katrepum nte ya pia somdwe me ya ka chana yen da ya samjiji tiaba
Openi Francis Aban Adams Francis Adams wono ene odi apofofo nani mu na wakasa nsentrefo nhye mu na ase na owiye na ene apofofo ni bi enso se an ye koba bi ye ntimi ye nuanom akoka ho wo mu ntimi matwire wo mu din ni ade ade a se de oru ase edu nketia na wo kan wo nhye mu na ase se ya wo mu nka no wo mu be kan no pepepe
na ya fafuna ye ofin fiman to maka sa ye to kwan ibi wo ye kwa bijan wo ye kwa malovia ye kaye furu juma na mi pele mi bisa da dem na obo so obo tu di na na ye mo ye wa agricos ana ye malovia ye ye gro wan na mi pele mi bisa na mi bi no so obo bo do obo to yidin ana na obo me ya kan mi aba ya obo to yidin
e furu juma ya ni ye esi se ye reba wa bi wo ga na ye reba no so wo si se mama ye nyi bo dodo ye ntina ye nyi bo dodo ye ye chia This is here but you is in me. The medicine is here, coach. You can hear about my own announcement. You can hear said that the medicine journal. It will make you. They have any protest as you got it at all. You have to, you know, not gonna assume you, Omraha.
Na afarafo no wo mo so nsem a wo mo kan ni nyina eye apo a ye bofu wo mo tirimu se wo mo mra bonten na wo mo bekeka se de ebe ya bekwa kwa wie se electoral commission edinu a wo twere ne Ghana fo dodo no a emfo aso ene enso ene asemu kopie mu wo court a court se edinu wo betwere Ghana card ene passport pe ene obetimi ya wiusu na voter ID card ne kuta ye ne ene birth set na de ye ntumi emfa ntredi